Sifuna ukusebenzisa umgcamanani ukufanisa u-11,5 no-11,7. Ndizawuzoba umgcamanani wam, kodwa indawo endifuna ukuyijonga apha kumgcamanani wam yephakathi ko-11 no-12. Nanku u-11 wam, nanku no-12 wam. Ndithi ke ngoku xa sendiyifumene le ndawo ndiphinde ndiyohlule phakathi naphakathi, ndizawufumana u-11,5. Kodwa ke u-11,5 siphinde sikhumbule uba lelinye lamanani ebesifuna ukuwafanisa. Ithetha uba ngoku inani lam lokuqala sendilifumene. Ukuze ndifumane eli ke ngoku lesibini inani, kuzawufuneka ndiphinde ndayohlula le ndawo iphakathi ko-11 no-12 kayi-10. Nantsi ndiyohlula, nazi ziyi-5, ziyi-6, 7, 8, 9, 10. Thethi uba ke ngoku ziyi-10 ezi ndawo endizifumeneyo apha. Ngoku sifuna ukufumana u-11,7 uba uphi kanye kanye. Nanku u-11,5, le ilandelayo ngu-11,6, le ke ngoku ibe ngu-11,7. Ungaphinde ubale uqale phaa ekuqaleni ngu-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanku u-11,7 wam ulapha. Ke ngoku kule ndawo xa sesiyijonga lo mgcamanani wam, u-11,7 uyambona uba umkhulu kuno-11,5. Xa sowuyibhala le nto uyibhala ngolu hlobo, ngu-11,7 umkhulu kuno-11,5. Ubungadinganga noba uzobe umgcamanani ukuze uyibone le nto uba u-11,7 umkhulu kuno-11,5, ngoba la manani omabini aqala ngo-11, kodwa uyabona eli elino-7, siyamazi u-7 umkhulu kuno-5, ithetha uba le nto u-11,7 ebemkhulu kuno-11,5.